Whakamutua te tūkino, te mauahara, me te whakarikarika atu ki ngā wāhine me ngā tamariki. Koera te tā huhu kōrero, e tā wharau mai ana I te wiki kohi pūtea, mā ngā whare pūnanga whakaruru hau wāhine. Kei te tautoko tēnei uri o ngā puhi me te au pouri a Nika Moa I te kaupapo tēnei wiki, hei tāna kāore e tika ana kia noho ngā wāhine me ngā tamariki I roto I te mataku, kia tūkino hia rānei o rātou tīnana me o rātou hinengaro. Ia iwa mineti ka waia hia atu tētahi o ngā whare pūnanga e tētahi wahine e kimi whakaruru hau ana mōna me ana tamariki. I whakatūria he ture hōu I te tīmatanga o tēnei marama, hei ārai atu I tērā āhua.
To remove a potentially violent person from a home for up to 5 days in situations where there may not be grounds for arrest, but where in their judgment there is likelihood of further violence occurring.
Ka whakahaere hia ngā mahi kohi pūtea nei mo te kotoa o tēnei wiki nei, ko 0900 Refuge te nama hei potopoto māu mo te tuku koha.